thing if you talk to me first before we are the family anyways.
Yazi mhlawumbe inkinga yami ndoda. Inkinga yami futhi ngumzulu kakhulu. Kodwa uthi ngicaciseleke manje. Uyabona la ngidabuka khona mina. Umuntu eswazane momthanda ndoda. Uthumela abantu abadala kube yibona abahamba beyocelela isandla sakhe. Angazi ninza kanjani nina manje.
Hi Marwantino, it's when.
Eish.
Hi.
Hi, bengitsanise nje ngizobuza la, umbuzo kodwa. Engawu yangifaka noma uyangikhipha na?
Yes. Yebo. Yebo.
Hey, danke dir. Yebo.
Bona khrika.
Hi. Yebo.
Oh. Okay.
Eh. Indaba bekunzima ukuthi ungibuze lo mbuzo.
Hi, no, kifela khoro, you know. Batsubana le go ba snacks. Khaile na ka khoro re bue ka di chelete.
Mara. Hayi. Bye min. Kule.
Okay, that's good. So, o ka mplela ge gore o batla bokae for chelete magadi. Okay.
Zin?
No, ke ne ke raya fela gore eno if o batla gore ke go top up nka go I ke mind.
Uya ngibona kahle mina to. Mina.
Yeah.
Ngithatha imali yake mina mase ngiyasuka ngithumela abantu basekhaya bezolobola wena. Cathi ngoba mina to. Mangibuka ubonani. Umuntu odinga usizo mhlawumbe ngemali. Yazi, awungazi kahle Ntombi. Awungazi. Sobala.
Matsumo botsana ke ne ke reela fela gore eno ke itse gore ga se kgale ntse ba reka mokhangisa, so I thought maybe you not ask us. Rogel.
Yeah.
Rogel.
Lalela, Ntombi. Mina izinto ngiyazenzela. Sizwana. Futhi lokho akusoze kwashintsha. Angiyidingi imali yakho. Mina ngihamba kuze kuphuke iqolo ukuze ngikwazi ukuthi wena ulale uhlile. Sizwana.